Chari kwa MK, chari kumirimu jie MK. Omurimu wa mchubo gumanyi, gori refo vimanyi.
I'm gonna go get some food.